barunka zeni wacu kahimu amaze kurandika kwa beri mwene nyina mukana imana yamubajije ati murumuna we abera rijeje kahimu yishura ati sindabizi umukama asubiza ati wakoze iki amaraso ya mwene nyoko ariko arantera akama ari hasi noneho nucibwe uve ku isi yaho rimera ukwira agahinga ube ikiyererezi kahini ariyumvira abwira umukama ati igihano canje kirandemereye cane singishoboye kuguma mu maso yawe ndomotse ndahunze mugabo uwo tuzohura zonyica umukama yaciye ashira ikimenyetso kuri gahini kugira ngo uwo bazohura ntamwice azope ayerera nguyo umuvumo w'imana kumwicanyi uwo ari we wese igihe adasavye ikigongwe nimurabe namwe mwitegereze imizimba bene wacu irambaraga ha amajana n'amajana niyo vyagirije ivyabishe nga bose n'abagore n'abana badashobora kwivuna bari barabuze ababo muri gitugutu 93 gatesha izabo baza gutuna muri aka gahiringa ntibagire epfo na ruguru bari mu magorwa y'imbeho n'inzara nk'izindi mpunzi zikwiragiye mu mpande zose z'igihugu ngabo bavuye kuri iyi si bishwe na bene wabo abarundi nkatwe bana yacu amaraso yaberanda nabereye igihugu cacu inyanduruko y'urukiza tuje twava muri aka kaga muri aya marira no muri aka kabi k'ubwicanyi buteye isoni butagira izina butumvikana ababuze ni muri we mwihorere mubishwe abenshi n'abamaritiri bavuye kuri iyi si bagiye yo tuzoja twese mu bwami bw'ijuru imana nibakire mu birimba byayo ibahe uburuhukiro n'ubuhirwe butazoshira ariko abishe bo bari hehe urubanza rwabo ni uruhe bariko barayerera nk'ibicibwa nyene umwicanyi ntaba gitoritiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera imana umubyeyi w'abantu bose yama yishuza mwene nyoko ari hehe wagize iki urabaye igicibwa uzopfa uyerera icyo gihano murumva ko kiremereye cyane wa muriro udahera mwumva uvugwa n'uyo nyene uhera ngaha ku isi barundi bene wacu mbwira cyane cyane abicanyi aba batuma n'aba bashigikiye ndasemereye n'amakungu abyumve amabi mukora ateye isi ibe isi yose ndabatakambiye nimushire hasi ibirwanisho muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje muyarekere n'abandi dusubire kubana neza abicanyi
aho bari ndazi ko ku mutima bagira bati twaramaze kugwa mu rudubi tacho tucera nibambewe nibamenye ko Imana ari umuvyeyi w'ikigongwe Ekleziya yashinzwe guserura ico kigongwe c'Imana nirengagiza uyisabye ikigongwe bivuye ku mutima Mwumbure intahe y'abantu izokuvugira ko ariko ube wakize ku mutima ube wakize umuriro utazima n'abantu bararikurira wigaye yisubiye ko harakanta Imana itagira inzigo ndasabye ishimitse ababuze Nimukarote mwihora abapfuye ego niko baho ubwoko bwabo bibigaragara nico gituma
abagishe babahora ubwoko bwabo bakoze igicumuro kiruta ibindi byose kuko bameze nk'abiyakanye Imana umuvyeyi wa twese ndagire rero abitwaza ubwoko ngo bice kugira ngo bahore abapfuye niwica ntuzogarura atari gucibwa kuko nawe uba ari umwicanyi ukagumwa n'Imana ngundire ngegure abakristu b'iki gihugu cacu n'abakristu n'ibyukuri mu Burundi wacu hariho abakristu beranda ariko twese twarigishijwe turabatizwa murazi ko kwica ari igicumuro kigoye cyane noneho niwabatijwe ibwirizwa rimubuza kwica aca ubwenge arizi kuko byanditswe mu mutima w'umuntu igihe uhaye indara umwicanyi canke mukaje inama yo kwica urabona ko muba musangiye ico caha ubona wewe ucitwa iryo zina ry'uwa Kristo gute nawe wenyine uri gicibwa mu bicibwa kuko wiciye ku muryango wa Kristo Baba Kristo b'i Burundi abakuru n'abato ube wese yifuza mbe mu mvugo canke mu bikorwa mbere no mu ngendo yiwe arabe ko adafasha kwica nitwiranure tuzavanire n'igicumuro turwanye ubwicanyi buri mu gihugu cacu inzira y'amahoro ariyo y'ubuhirwe n'umwesa gukunda ukuri kuvuga ukuri ukaba intungane ukarwanira ineza aho uri hose ukaba umunyakigongwe ukagira ubwitonzi n'umutima mwiza ku Mana no ku bantu nk'uko twabyumvise mu njiri ndasabye rero abakristu b'umutima aho bari hose kandi ni benshi nimuremesha amahoro nimwegere abantu kunura hanura imbozi z'ikibi zisubire mu ruhongore nimugwize ibikorwa byiza by'urukundo n'ikigongwe kuri bose nibwo buryo nyabwo bwo kwishura ibicumuro by'ubwicanyi bwiraye mu gihugu cacu amahoro arashoboka tubishatse ntitwihebure na gatoya mugabo tuyarondere tuyasabe Imana tubishaka bivuye ku mutima ndamaze kurota mbona Abarundi basubije hamwe impunzi zasubiye mu matongo yazo
igihugu cijukiye ibikorwa by'iterambere. Barundi bene wacu, zose bizova kuri twebwe. Nidukundira Imana, twubahe amabwirizwa yayo, twubane twese. Imana rugira inka n'ibibondo rizobura kuturonsa ibyo tuyisaba. Namwe bene wacu mwabaye muri itangira ibukama, nimugende amahoro kandi muzosabira igihugu cacu isubire kugira iteka n'itekane ku Mana no mu makungu. Murakoze.